sagara cha Dawidi umwami mbwato bw'inka ni Yesu mwana w'Imana umkiza
manyagenge binyenyeri bagenda kumuhimbaza bashikani bimota neza n'umwami
Kiza kibi hejose y Cristo
ni we jambo yubuzima gare ni sini juru ni we kugororoka tumusenge.
mana yushozi.